Piga makofi, piga makofi. Wakina mama vigele vigele. Big up my coffee, big up my coffee.